amawulire gaagano nga gakutuusibwako Yusufu Salim. Abayimi ba Goodlyfe Radio ne Weasel we twogerera baliira ku nsiko omusasi waffe kanga kwekujjo.
Linnya lyange olisize nfuku ogambye abantu ebyennyanja byange ebyentunda bivundu amagoba gange gabukwanse nsalwa songa manyi gange lwaki oyagala okufuna mangu.
Ugandan,